ekiwandi kyayita kigenda mu myaka na tutandike buto tuzimbe buto bansanja bavubuka bato batebandeke mu balaba tutandike buto kyagwanyi kyemumulaba myaka 3 mu 9 25 ku nsonga zino ezabavubuka ensonga muzitegedde munazikolako munazikolako
Yongereyo.